Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosque TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosque TV, Pride of People.